سند يا كسوريج مركي دل أرحد الرالوجي استي إمام محمد حسن وأها أقويه هنجن عصدة عالم آبئي ولي بجرجار بلشو مدة سند كاوحة جدي لوحر سارع عدالة رادين تأي ولي بأهل هذا شيء قاعي قبتين حول الله تابن كرو يضو حبس جلو تحابي لبنين أكو يدي سندل كإمام كا ما انتايا لقبتي بنام بحلا جد البني إن سدب الله وجهه عدالة دا إسلام بركان حكم كلا ددجيو وحاكا هادلي حبنك سعد الجالية دا لوير كلوح الساري أرين تاني قويس كشيقة علومو يقيبها بلشدا لوير كهوش اللوح الساري أو كهادلي ماشا أيام موجيه إني ترجرة جواناكسان إيا عدايما كوفيلان لابد إيديسان أولا فيلاي إن حكم كودا إيا محكمة دودوبا أي دعضو بيشان جانوري دمان دادكي كهادلي يسكو سغو بحان أيا تلمامي أهمية دي أو إمامكو أولاها بلشدا سومالية دي أوهايو يولي باينو كمي دها هال دور كاللوغو حسابتمو إسلامر كان آن لدى يلسنكرين ديل كيسا معنا درادا كودعاي مالين تلاود السوغة يأي حكم كمحكمة داوار رجدا كليو أو دادكو أي كدور سوغة يان كان الرجين يان داواقا داقوهو داكو سو دعايا إن أو نقضا ميد رياضو در روميا واكوانا قار كميدا دادكي كهال ليسو سو بحا مانتي أو موچين يدرين كودا يولي بسيدا أي أوغو فرح سيهين موچين تر رجدا لو يركو كودا واقعي قلبتا يولي بسيدا لو فيلا يو إن محكمة دا هورتي دا أي كومان ناو سو مالي يسو طبتان مركا دعودا يولي بحكم كمحكمة دو أي دعايسو سي هولها لو دي رجلي يو
بسم الله الرحمن الرحيم مجتمع سو مالي دا كولومبوس هايو إن وحي أوي مادين مانتا مدشن كو إن أي حسوستان دوركي قروح ذا بدنا شيخ محمد حسن كلها بالشديسة هذين نقطة خدمة دي دعوة ذا إيه خدمة دي ومدي وحلبة قضب كل بعض إيه قو أغم هاد علينا يلا مها أمنيقا إيه مسؤولين تهوش عي قبتين إن هدنا أن موچينو إنو قابس جرو إن أن موچينو إن ولي دادكي قانكو ديغريا شاها أي جوغان إن برنامج كان ولي سيدي أن ربني أن لوسو أفجرين قضب كسيد حاد وحويان وحاسو صعدة ان ترايل كي باسو سعودا ان مركه بلشدينا انو باقنو اني نمبر بدن كو يمادان خوغا كلا جيرو فر بدن او ميشا لغا شيغي دونو ان مركه بلشدينا اي دمان ودا يمادان عرور اي عيروله عيد ولبا سي ددكو اي او اركان لا مهمي واي او اركان تيرادا ددكو شيخ محمد حسن متليي انت اي لميديهين مركه مانتا وحنا نغه مهد علينينا دمان جاليدينا قيبيهدا كلدون ان كاسو قيب غلان وحنا الله سبحانه وتعالى كبر يينا ان وما عرقتي نمانكا عنكو ديغلياشا عقابتو ذا الدنيا مدى آخر وسودة دجيو ما سنتين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نرطي لها ممادسك الله سبحانه وتعالى ما أنت هل كان وحان وقل انصرنا هاي وحق رادينتي الله هنا حريستي إمامك النقي وينا محمد حسن آدم وحموتين هاي مدى هالسنة ما دام مدى هالسنة وموتين هاي كل وحي هذا الله سوق بطي ولبن يساس وكلا لكن ولي وحان اتاقنا وحاوي إن حق ومر لأرك وقالب نقضه oo sida ay ninka xaq darrada ugu dileen walaalkanaga oo kale oo sida dulmiga ugu dileen oo kale iyagana ay mutaystaan wixii ay macnaha dulmigaas ay ku geysteen xaq aanu mutaystaan ka badina ay wili ba waxaan kaliyo dadku ay ku qancin karaan dadka xaq darrada noocaas oo kale geystay in lageeyo jeelka ama ay dhaadhacaan naftigooda tan kale waxaan mar la arko aanu leenahay ilaahay wuxuu leeyahay taawanu calal birri wa taqwa waxaad isku kaalmaysataan birriga birriga waxaa kamid ah qofka la dulmiyay oo la garab istaago iyo in la iska qabto qofka dhaalimka naftigiisa tan marka waxay la mid tahay marka qofkii xaq darrada lagu dileeyna xaq raadintiisa weeye inkastoo hadda ay wax meel fiican uma raayaan oo dad loo soo qabtay ay jiraan dadka kalena waxaan doonaynaa kala intaanadaan mar la kaanu taaganahay garab istaagsanahay in dadkii iyo ehelkii iyo ummadii islaamka ee dadkii dhamaantood aanu kulligan garab sagowada siino arintaas ayada siday u xaqiiqoobi lahayd in aan dhamaantanada aan isku garab siino kalimadeedu aanu intaas aan leeyahay waxa kaliya muhiimada waa maxay waa inaan xaqiina helna dadkaasina waxay mutaysan yihiin la mariya wabillahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bismillaah in alhamdulillaah horta in sanad inay soo kasoo wareegto horta ma u maleyna alhamdulillaah laakiin in sida hadda wax u socdaan inkastoo aan sida anaga aan rabin ay ahayn laakiin rajo weyn ayaan leenahay
in labo qof ayaa la soo xiray ee mid ka mid ah waxa lagu soo eedeeyay ama lagu soo helay qorigii ee Allah u naxristay aabaha lagu dilay in kii kale tana waa la soo qabtay asagana caawinayay labadooduba way xiran yihiin maadaama ay xiran yihiin maxaad rajaynaysaa inaad dhici doonto
in waxaan rajaynaynaa cadaaladda in dadkaas la soo hortaago more evidence inshaallah ay keenaan poliiska sida hadda ku rajaynaynaa inay hayaan evidence in labada sadinayn evidence ama cadeemo badan ay ku heenin meesha xir lehen laakiin waa ku rajaynahay dadkaas in sidii cadaaladii aan rabnay inaan ka helno insha Allah
waxa maqaalaha mid kamid inuu codsaday in la siidaayo oo banaanka inta maxkamaddu socdo uu joogo oo xabsiga laga siidaayo maxaa ka jira arintaas
een way jirtay sida een dhaqanka mareekanka ama een waxa u dagsan ee tahay qofku markii la xiro een banda lagu xiraa ama een ganaax hadii lacag uu bixiyo ama een wixii lagu ganaaxay ee qayb ka mid ah la yimaado banaanka ayaa loo soo siidaaya in inta case-kiisa uu sii socdo een waa la siidaayay een laakiin waxa condition ee ku xireen ama caqabado qofka markuu banaanka joogo oo ah in aanan sida drugs ku isticmaali karin guriga uu ka bixi karin intii marka wuxuu sameeyay een waxay ku arkeen drugs ka aanan xabsiga ku celiyeen hadda wali xabsiga ku jiraa oo banaanka ma joogo
waxa dareemaysaa qof aabaha dareemay intii la soo siidaayo oo magaaladii dhinac ka joogo aadna dhinac ka joogtid
wallahi cabsi weyn ayay leedahay een anaga hadaan rabnay sida booliska taa ka codsanay in een maxaa la dhihi jiray sida dhaqankeena Soomaaliya qofka duu qof dilo in la dilo een sida in loo sameeyo laakiin een wadan kasta sharci uu leeyahay sharciisa raacayna een
balse booliska ma la wadaagteen inaad cabsi dareemaysaan ninkii aabihiin diray oo banaanka jooga adinka qoys ahaan inaad cabsi ka dareemaysaan inaad ninkana wax idin soo gaaraan
Absolutely yes and waa la hadalnay booliiskii waa u sheegnay cabsida iyo saxmada iyo aan dareemayno because anaga dad waxaan shaqeeyaa dad iskuula aado and dad maxaa la dhigi jiray magaaladii hadda joogaanahay qofkii adiga aabaha ahaa dilay oo maanta magaalada taagan yahay cabsi weyn ayay leedahay booliiskii waa la wadaagnay and laakiin alxamdulillaah waa hadda wax intuu banaanka jiray wax anagana soo gaareen ma jirto een haddana ilaahay wax sharci kale lama tusiyo
een cabsigu ku soo dhawow een bal maanta dareenkaaga iyo xilli qabow waaye een meesha aad taagantay waxa isku tubaadeen
maasha allah maanta waxaan isku imaanay een memorialkii imaam maxamed xasan allah uu naxariisto walaalkeen een waxay noo ahayd een sharaf bulshada soomaaliyeed ku nool Columbus inay maanta ka soo qayb galaan arintan een weyn aan ku weynayneyno imaamkeeni imaam maxamed xasan waxaan rajaynayaa in maaragtay dacwadiisana ay noqon doonto mid guuleysata insha Allah
en hal sano ayaa ka soo wareegtay labo qof ayaa loo xiray en ma isleedahay labaasi qof xukunku waa ku dhici doonaa walow qaarkood ay mar codsadeen banaanka inuu soo baxaan balse hadana dib loo xiray
wallahi en sida hadda xogaal ah uu nahay keyska inta aan ka ognahay oo waxaan loo sheegay in keyska uu aad u adag yahay oo aan lahayn evidence-yaal waaweyn oo aysan ka baxsan karin mid kamid ah waxaa la hayaa in oo maartay DNA in oo maartay dilka gacantiisa ku geystay iyo qoriga waxna laga helay kan kalena waxaa la hayaa cadeeman kale oo badan oo waaweyn laftirkeeda oo hadda soo cusboonaada weegan marka waxaan rajaynaynaa kan juniorka oo bilaabay dacwadiisa this month trial kiisu waa January 23 Monday ku aadan tahay waxaan rajaynaynaa kaas juniorka ilaa iyo maarjay socon doonta kan kalena maarja ayuu bilaaban doontaa dacwadiisa waxaan rajaynaynaa in maaragtay insha allah sida noo sheegay detective-ka iyo maaragtay prosecutor-ka in maaragtay dacwada ay fiican ay ku duulaan tagi karaan ay haystaan
kaafiya waad mahadsan tahay maanta halkan waxaan isugu nimaanay marka hore inaynu xasuusano geeridii halka sanaayid ee ka soo wareegtay sheekheenni imaamkeenni sheekh maxamed waxaan sidoo kale aan ugu talagalnay isku imaansheena inaan cadayno inaan runtii ka xunahay welina u taaganahay inaynu u helno cadaalad sheekheenni runtii muddo badan baa ka soo wareegtay dhimashadii sheekha welina ah cadaaladii ay dadka ehelka ah iyo soomaalidu ay doonayeen wali lama helinin marka inaynu cadayno dareenkeena iyo inaynu ka xunahay isla markaasna weli u taaganahay cadaaladda sheekh ayaanu isugu nimaa sida hadda la sheegay laba nin baa xiran labada nin oo xiran weli ma uusan bilaabanin trial-kooda laakiin wuu bilaaban doonaa waan rajaynayaa inkastoo aynu jeclaan lahayn si degdeg ah inaynu u helno oo dadkeenu waxay jecel yihiin xoogaa yar degdeg ah laakiin waan ku kalsoonahay sida wax u socdaan in cadaaladda la heli doono waxaana farayaa dadka oo dhan inaynu dul qaadano ilaa marka ugu dambeysa isla markaana si aynu annagu isku duuban aynu markaa bushgarayno cadaalad u helida geerida sheekha iyo dhammaanteenba
assalaamu alaykum waa yuusuf saalax jazaakum allah khayr dareenkayga maanta aad ayuu habi u yahay taageerada dadkeenan community-ga magaalada Columbus aan ugu soo banaan baxnay inaan sanad guuradii dilkii xanuunka badnaa ee hoggaamiyaheenii leader-keenii oo diinta Sheekh Maxamed Xasan uu ku dhintay ayaa sanad guuradeeda isugu soo baxnay si aan bal isu xusuusino wixii qabsoomay 12 bilood oo na dhaafay iyo waxa inoo dhiman iyo mas-uuliyadana laga rabo marka aad iyo dareenkay maanta habi ugu yahay
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رانتي مانتا وعنال كان سوغن مدي حل اي كسو ورغتا حل سنو دمشدي الله عنه حريسته ولكن شيقيني هقاميه اني شي محمد تاس او مانتا انو تاغن نهي حل سنو ان ان مرغة اي تيراني كو قادرني ايضا او حق رانتي سي انا ولي قعانتا لغو ديغي انا محلين ان كستو لغو صور ديغي ديبانا جيستياشي لاو دنين والسا محكمة دي انا ولي لسو قنان دين saas darted waxaan marka u wareysaa dhamaan halkan ugu soo jeedinaya walaalaha Soomaaliyeed dunida darted meel kasta ay joogan in Ilaahay uu bariyaan in Ilaahay naxariistiisa jannasiyo marka labaadna in Ilaahay xaqiisa soo dadajiyo oo sida ugu dhaqsaha badan aan ku helno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku hadlayo magacayga iyo magaca odayaasha ahna Haaji Maxamed Nuur gudoomiyaha jaaliyada kala wadaag
walaal aad baad u mahadsantahay dareenkayga xaqiiqdii aad buu daran diiran dhiirigelin iyo rajo ay ku dhahan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado waliba gacan ka geysto sidii bulshada halkan access u heli lahaayeen waa maalin fasax ah oo sanadka cusba uu soo galayo waxa weey walaalaha waxaan kala shaqeeyay inay halkan u helaan access u helaan oo aanay waxba shidaa kala kulmin la soo dhaweeyo golaha degmada hortiisa ayaanu taaganahay degmaduna waxay la garab taagan tahay gacan iyo wax kasta oo gargaar ah oo gacan ku helayaan walaalaha Soomaaliyeed sidii ay cadaalad u heli lahaayeen kiiskii walaalkan Imaam Maxamed Xasan Aadam maanta kale ayay ahayd sanad guuradii kasoo wareegtay markii halkaan oo kale saano kale halkan isugu nimid anigu dareenkayga markii waxa weeye in aan walaalaha kala qayb qaata hawshan aanan u ducayno walaalkeen Imaam Maxamed Xasan Aadam in Ilaahay jannadii firdowsa siiyo ehelkii ubadkii uu ka tagayna samri iyo iimaan Allah ka siiyo
bismillaahir rahmaan rahiim ma maasan tihiin maanta waxaan isugu nimid waxa sanad kasoo wareegtay geeridii Sheekh Maxamed Xasan sanadkan waqtigiisii oo kale maanta kale ayaan isugu nimid halkan barnaabax anaga ku codsanaynay inaan helno cadaaladii Sheekh Maxamed Xasan iyo dadkii dilay la soo qabto Ilaahay maajis waa la soo qabtay qayb ka mid ah la soo qabtay inta iskale dowladda la shaqtay marka waxaan wali codsanaynaa waxa weeye in aan loo helo cadaalad dadkaas macnaha dilana si fiican muxuu ahaa waxay mudan yihiin la marsiiyo asagina waa cadaalad helo alxamdulillaah aad baan runtii muddo sanad ay ahayd waqti shaqo badan la soo qabtay dowladduna runtii ay gacan badan ka geysatay community-geenana mintaqaana aad u shaqeeyeen alxamdulillaah maal fiican bay maraysaa haddana insha allah tacaala waxaan ku sugan waxa weeye inaan ka guul gaarno kaiskan oo Sheekh Maxamedna insha allah tacaala laba ay noqoto dadkii diilka u geysay xaq daradana oo mintaqaana waxay mudan yihiin la marsiiyo asaguna insha allah tacaala xaqiisii ka maqnaa iyo dadkii macnaha diilka loo geysana mintaqaana laga xaqiisii
waxaa xusuusin naga ah in isu soo baxayga maanta uu daaran yahay kadib dilkii Imaam Maxamed Allaahu naxariistay sanadkii la soo dhaafay magaaladan lagu dilay wax badan baa kiiskii isaga ka qabsoomay dad baa loo soo xiray laakiin sida hadda imaamku idin la wadaagay dadkii hore ka horreeyay inay idin la wadaageen insha Allah kiiskii wali ma uusan dhamaan bulshada taageeradeedana waa loo baahan yahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuri dunyaa wa diin sallallahu wasallam calaa sayyidina Maxamed alawwal ilaahi baa ku mahadsan dadka ehelka walaalaha community-ga oo dhan inay halkan isugu yimaadaan marxuumka walaalkeen imaamkeen kaalintan ognahay ee mugal ahayd kulaha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio gacan ka gardarana dishay Ilaahay waxaan uga baryayaa al-awwal inuu jannada firdowsa Ilaahay inuu ka waraabiyo inuu geeyo inta uu ka dhintayna samir iimaan anigu waan maqnaa waqtigaas laakiin kaalimaheena ducooyinka iyo xiriirka wixii nooga saabsanaa halka aan joognay baa ka qayb qaadanay haddana waxaan leeyahay duriyada gaar ahaan inta uu ka tegay xaasaska iyo caruurta waxaan leeyahay mar kale inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun midda kale waxaan leeyahay community-ga waa muuqatay kaalinta community-ga oo dhameystiran in loo wada istaagay haddana sanad guura ayay kasoo wareegtay cadaaladii ma dhameystirmin ilaa iyo hadda weli waxaan ku soconaa waqtiyada dhow ee soo socda inaan hadana isgarabsano oo cadaaladaasi uu helo tii ilaahay taa aakhiro horta ilaahay inuu jannada firdowsa geeyo ilaahay taasi waxyaabaha uu ballan qaaday weeye shuruudaha iyo nidaamka iyo sida loo dilay iyo gacanta ka gardaran ee dishay hadaanu nahay soomaalida amerikaanka ah ee guud ahaan mareykan ku nool qof walba arrintan markay jirto oo aad aragto haddii aad kaalintaada aad ka seexato maxaa iga galay aad tiraahdo qof walba halkaagay kugu imaanaysaa cadaaladana communityada aan idhaahdo maraykanka ee ku nool meel walbana waa inay kaga daydaan halkan waxaan u malaynayaa ilaa 10 qof iyo ka badan luqadda ingiriisiga ayay ku baxday waqtiga arrintan dhacday dhacdada iyo qaabdarradeedii foolxumada siday u dhacday tiiraanyada iyo calaamadaha nagu reebtay waxay arrinta laftirkeed ay ku noqonaysaa gaabis dadka dowladdu ay ku dhamaato oo justice-ka iyo cadaaladda aan uga fadhino annagu haddaanu nahay community-ga wax walba waxa laynoo diro kaalimaheenni waa dhammaystiraynaa waana taagannahay
Well, there are two individuals presently in jail, John Wooden and Isaiah Brown Miller. Brown Miller has been charged with aggravated assault and robbery, and John Wooden, in whose home the murder weapon was found, has been charged with a number of offenses, including murder. Brown Miller has a bond hearing on January 3rd, at which point he will ask the judge to release him. Representatives of the family, including one of my partners, Ali Latif, will be there to oppose and to ask the court to have him remain in jail pending trial. Again, he goes to trial on January 27. John Wooden goes to trial in March. Well, my understanding is that there was a transaction involving the sale of a vehicle, and that this was generally described, or is generally described, as a business deal gone bad. I don't know the details of how or why the defendants or whoever the perpetrators were converted it from a business transaction into a murder, but it was in its inception a business deal, and then the crime followed. Well, the business transaction, I think, was how they got the imam to be with them. It would surprise me if it was a spontaneous act. It seems to me they used the business transaction to lure him there, and then committed the crime. Well, you know, I was a prosecutor for 8 years, and so I've lived through this. It takes a long time to gather lots of different things. For example, if they want to gather video evidence, they have to find where the surveillance cameras are, either get subpoenas or search warrants or legal process to gather the video. If they want phone records, they have to go to the telephone company, and it takes a while. If they want text messages, they have to go to Google or whoever has the text messages, and it simply takes a lot of time. The other aspect of it is that the burden of proof is guilt beyond a reasonable doubt. You can't quantify these things, really, but proof beyond a reasonable doubt, think of it as 95% probability, or sometimes what defense lawyers tell juries is that it's the level of certainty that a parent would require before allowing a surgeon to amputate a child's limb. So it's a very, very, very steep hill to climb, and the prosecutors have to work very hard and have been working very hard, and we're confident that they will make it to the top of the hill by the time these trials end. But it is a difficult burden, and they're going as quickly as they can.
We need to know if there's other members who was involved in this criminal act that were not caught up yet. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to uplift the justice, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that the truth would come out. And again, Jazakumullah khair. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. And inshallah, we continue to revive the name of Imam Muhammad. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him.
My name is Marshall Troxell, and I serve as Director of Community Affairs in the office of Mayor Andrew J. Genther. And first, I just want to thank everybody who's gathered here today for coming together to honor and remember and celebrate the life and legacy of Imam Muhammad. I also want to say that, you know, we as an administration, as a city, are committed to continuing to work with this community to promote public safety and expand opportunity and make this a great place, a great city to live in for all people, including members of this community. So we thank you for gathering here today to celebrate the life of Imam Muhammad, and we look forward to continuing to work with you in the days and years ahead. So thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please allow me to first express my deepest gratitude to everybody from our community who came out here and to the city of Columbus, our community leaders, our religious leaders, and the Somali media. It is not a pretty day, and only those that are really committed would come out to a day like this to commemorate our imam and make sure that we stand outside and take every opportunity to stress it to the city, to law enforcement, and to anybody else who can help to be part of this process. Imam Muhammad was a dear friend of mine. He was my spiritual leader. I have known him for a very long time, and I personally have learned from a lot from him on how to be kinder and how to be involved in our communities and how to be more tolerant. Imam Muhammad has left a big hole. His murder and the crime has left a big hole within our community and our hearts. And we mourn every day, and I am pretty sure that our community will not rest until justice is served. We will be here every day. We will be here every trial day that comes up. We will be here in every hearing that is being scheduled. And I hope that our community continues to stand together. We all know that this community and everybody behind me and every Somali American in town has left and ran away from violence to save ourselves and save our communities and our children and to pursue better opportunities. None of us came here to make money or do anything else but to save ourselves, and that violence to follow us here is having a detrimental impact on our children, on our communities, on our mothers and our brothers and everybody else. As you all also know that Sheikh Muhammad has also mentored and worked with a lot of children. And these children every day ask what came of the case and when will justice be served and when will we know the end of the trial. And these children know only one thing, that as of now, about a year later, the perpetrators of that crime have not been brought to justice yet. The city of Columbus, the law enforcement have done good enough work so far, but we stress the need to continue the good work and come and see to the end of this case, and that the individuals who committed this heinous crime are being brought before justice. My appeal to my community is that we have done a lot of work to stay on top of this case, to show up, to support the family, to support the community, to support the children that he mentored and the religious space that he has worked in. I would like to request you all to keep continuing that work. God bless you all, and God bless everybody else. There are some important dates that are coming up, some hearings that will be held in starting the new year. I think it's January the 3rd. And then there is a trial coming up towards the end of the month. And I hope that our community continues to stay tuned and show up and follow up on these issues and be on the forefront and make as much noise as they possibly can. To those people who may know what has happened, we would like to ask and request you to come forward, right? It's never too late to do the right things. So if you have any information, please contact law enforcement, contact the Columbus Police Department, and please do the right thing. And thank you so much for giving us the opportunity to stand here.
Bismillah, alhamdulillah, rabbil alameen, wa salatu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Inshallah, walaalkeen sheekheenni, hogamiyeheenni, Sheikh Muhammad, Allahu naxariista, intii laga oran karo waa la yiri, inshallah waan u duceynaynaa, waxaan Ilaah ka baryaynaa, inshallah, cadaaladiin u helo in ciddii geysatay dembigaas foosha xun waxa weeye in cadaaladda la mariyo, in maalin aan aragno igoo cadaaladda la geeyey, insha allah taasaan Ilaah ka baryayna, mana nasanayna ilaa ciddii dembigaas geysatay cadaaladda laga geynaya insha allah. Marka waan u ducaynaynaa Ilaah subxaana wa tacaala ha u naxariista, Ilaah subxaana wa tacaala shahiid Allah ka dhigo, jannatul firdaws al-a'la Allah geeyo, jannatul firdaws al-a'la Ilaah uga baryayna, intuu ka tagay caruurta ireereyna Ilaah subxaana wa tacaala ha dhaqaaleysto, Ilaah subxaana wa tacaala quluubteena Allah mideeyo, quluubteena Allah mideeyo. Ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa jannatul firdaws al-a'la, meel ka khayr badan adduunyada, gurigiisa guri ka khayr badan iyo ahalkiisa ahal ka khayr badan inuu Allah u geeyo. Ilaah subxaana wa tacaala annagana gadaashiina ma fidneeyo, Ilaah ha soo qabto ciddii ka gardarneed,
إله عدالة همرية إله وحي حق الله وحي متيستين وعقاب الله همرية إله همرية عقاب تي متيستين الدنيا آخرة إله سبحانه وتعالى إنغانا كوو مديسن أو أتاقن إلا عدالة لغي لأي الله إنغان ديغو إله سبحانه وتعالى أمد قلوب تيد الله مديا أمد دين الله مديا إله قلوب تيد الله مديا دل يدبت با كو اسكو دوبنا الله كديغو سيدان هل كان نغم دوني جنة الفردوس العلا الله إنغم مديا أذين كانوا وما سنتين جزاكم الله خير وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.